Good morning to all the lovers of podcast, radio and stuff. I trust that you are having a lovely day today. This is me coming to you live from this location in Gigio, and I trust that you are good. I've had a lovely week. It's been a good week. There are many reasons why I had a lovely week. I also hope that you also had a lovely week for yourself. And today, ke uyazi, isikhathi sokuthi ngikunikeze the week that was. Kuningi okwenzakalile bafethu. There's so much that is taking place in South Africa. And today, I don't want to talk ngezinto eziningi. I've just got about three things that I want to talk about. And then it will be the end of it because I'm just a layman. And I'm a layman with views. So, you know, a lot has happened. I live in the south of Durban, and we've been facing difficult times since ibridge lasesibokodweni on the N2, lalimala. It's been on national news. So even if you are not from Durban, I'm sure you have learnt about this and you have heard about it in the news, even when you listen to traffic on radio. We are so delighted. On Thursday, officially, the bridge was opened. Thank you so much to Sanral. Okay, so let's start with today's business. Bafethu, laze la busy isonto lethu eSouth Africa. Laze la busy isonto lethu. What a busy week it was in South Africa. When it comes to in issue yama foreign nationals who are running Spaza shops or tuck shops in townships in rural areas. Yo, lento bafethu iyathusa. Every day sizwa something new. Ngazi ukuthi kuqushwa amabhomu. Uthi uyavuka sekwenzeka ukuthi laphaya. Uthi uyavuka sekunengane singeniswe sibhedlela laphaya. Uthi uyavuka sesidiscover ukuthi laphaya. Just as I record this video, I was listening on the news while amaphoyisa were raiding enye ama tuck shop. Boom! Amaphoyisa athole inhlamvu ze AK-47 in one of the shops. And I'm saying to myself, hayibo, kanti kwenzakalani South Africa? But one of the things ezitshontshe amehlo ami was what was discovered in Durban. Specifically, a bluff leli sonto. Umkhwanazi nezakhe. Anyamazi umkhwanazi. The famous general wamaphoyisa eThekwini, eKZN. Okuyena mkhuzi wamaphoyisa in the province of KZN. Lieutenant General Mkhwanazi. Uhambile ke beno Premier Thamintuli. Oku Premier wase KZN. Emva kwe tip off abayitholile. Bahamba bayo raida iwe ama warehouse awuthu thizeni ase bluff ethu eThekwini bafwethu mangabe be reporter bezindaba bathi izinto ezithulakalela phiyana ziyathusa izinto ezonakele eziphelelwe ama date zistorishiwe ama chemicals ahlukahlukene ahlangene nezinto ezidliwa kuthiwa nje izinto abayithulile ziyathusa. And in the two side, we would listen to two appellate bases at all. Let us think of Zone Maluxi. Kutu Anje, listen to this. We're making their way to the shops that we buy from. And then I'm asking myself, Utaibu, can't you go in Zagalan in South Africa? Yazi lo nyaga nje unyaga babaza. Siya babaza in South Africa. Zinge neganja an lezindu. Jobas babaza gangak. Zinge nengum kumbi. Zingene ngebhanoyi ngoba ngcine kuthiwa mayitraceswa kungenzeka ukuthi ziqhamuka ko-Nigeria noma iqhamuka ko-India. Bafethu, I'm just a layman, so nami ngisuke ngilalele eradweni. Kodwa nje kuthiwa nje manje ngithi zitravele ama-miles and miles, kilometers and kilometers zaze zazofika e-South Africa. Zifike kanjani ngoba sino-customs nje thina? Zidlule kumapha ama borders bakwethu kanti kwenzakalani eSouth Africa? Kwenzakala ayibo ayi bafethu ngichazele sino customs thini? Yonke into engenayo iyachekwa kanti kwenzakalani? sinama borders which should be managed. Let me say that. And we believe that these borders are managed. Then a warehouse. It means ma ukuthi bese travela ngomgwaqo zingena ngama truck amakhulu. Mazingena ngama air cargoes zingena through the airports. Mazingena ngomkhumbi zingena through our ports. Hayi bafethu. Le ndaba yona iyadinga ukuthi sibe nako ukujulela. No, iyadinga sijulela. Iyadinga. Siphume kancane kube no layman. Sibuze imibuzo ethile le ngazi ukuthi sifuna ukuyibalekela. Manje nake kuneyindawo sekuqalile ukuthi kube namamashi kuzona. Bathi abantu asibafuni my friend. Abahambe. Ngiye ngabona kwamashi kuleli sonto bekade kunemashi. Ngiye ngabona kwi social media kwi page lika Sithembiso Mngomo. Ngala bondwedwe Hazel Mia Dam side mahlabathini. Ngibonile kwi page lika Sithembiso Mngomo i clip ukhansela wakhona, I think ukhansela ufakazi kade bizi meeting nomphakathi. Umphakathi uya strategize ukuthi how do they deal with this problem. Nangu president ukhulumile phela. President Ramaphosa ubanikeza 21 days ngazi sekusele izinsuku ezingaki to comply. But compliance is just a paper. Hayi phela mina la yabo phela ukuhamba uye ema office athile uyo register, that is just compliance on paper. Having a paper yabo is good, kodwa kuzofanele ku check isiswe phela ukuthi ke lento ama rules ase South Africa uyayilandela yini. Not just getting a paper. By the way, sakhuluma ngayo le compliance ke yephepha. Ngizwile futhi ngilalela indaba, engiyilalela ke mina indaba ke yabo, ngeke uyilalele njengami. Mangisemotweni nje uyoboreka ngoba indaba ngiyilalela. Kuthiwa kunama South Africans phela ase siza ukuthi ayo abasiza ukuthola ama permits lawa khuluma ngawo Ramaphosa. No phela bafethu kumele sikhumbule lento leni ihamba kanje. Abanye bethu siya benefita ngithi ba render vele isitolo sami noma bafike babeka icontainer ngaphandle kwasekhaya and bayishaya irent ekupheleni kwenyanga. So manje mangabe behamba my friend, my 3000 per month is gone. My 1.5, my 5000, I don't know ukuthi ama rent abukeka kanjani. So bakhona kahle hle aba no bafethu phela kunesinkwa sithu la. Yabo. So manje ngizwile ukuthi bakhona ababasizayo. But mina ngiyayibuza. Ukuhamba kwabo kuyisolution yini? Awuyibuze nawe. Ukuhamba kwa my friend kuyisolution yini? Okunye ngicela sibuze kona. Kulula yini ukuthi bahambe? Kulula yini? Nophela abantu bese bengenile ezweni bazinza. Kulula yini ukuthi bahambe? Ngiyayibuza. I'm just a layman. Let me talk about the MK party. So you'd remember if you follow news and politics like me, it was last year when the former president, President Jacob Zuma, called a press briefing or a meeting that was held in Johannesburg. Sonke sasilindele ngangibuka ku TV. I remember seeing umlwazethu we Vibe FM FE khona lapha niwa travel wazofika eJoburg. Zahamba intatheni, zahamba za travel. Zayozwa ukuthi uthini umsholuzi. Ngangibuka ku TV ngihlele ekhaya. It took time ukuthi iqaleke leya conference. I remember wathi umsholuzi uzomemezela ukuthi yena kulo nyaka wama election ozayo esho lesi kuwona u2024 uzovotela inhlangano iMK party. Ngiyabakhumbula ekune panel eyihleli lapha phambili, leaders of iMK party. Wayichaza ke izathu zakhe ngeke ngize ngingene kuzona. Ayiwaqala ke lesimolo moya uzivunguvungu bese MK abantu ke kuwethweka MK ababizwa bayiyela. Ayi ngangiqala ukubona nje mina ngihlala la eKZN izivunguvungu esingaka abantu bejabulela iphathi kanjeyana. Nangampela noma kuyiwa kuma election. Hayi
ababe sebenza kuma voting station ababe bala ama vote bathi hayi impela iMK yayigila imanga. So the same MAMK party ngikhuluma ngayo kulonyaka ke kwaku December 16 iMK party ke ilonto last year. So kulonyaka ke ngo December 15 eMoses Mabhida Stadium imemezelile ke MK party ithi zobe celebrate 1 year anniversary. Imema ama members ayo nabangani bayo. Angikwazi wena ufollow kuphi. Umngani, we member. Yabo? Kodwa nje imema wonke umuntu. Moses Mabhida Stadium, kwale khona. Uyobe ba addressa kunxamalala lapho. Cabanga ukuthi nazo zonke ikhulu ze MK party. It's 1 year of MK party. Yazi mangabe ngithi ngiyacabanga anginayi research engiyenzile. Ayona ibe iparty ekhule ngesikhulu isivinini in just 1 year iMK party. Now uyakhuluma ke u leader we MK party o leader izinto eziphathelene nama elections uMagasela Mzobe. Uthi ngonyaka ozayo ngo April hayi ibona abazobe bethula i budget speech. Uqonde ukuthi ke bazoziqhoqhobela intambo zombuso kwaZulu Natal. They will be in power in KZN. I don't know what that means, but we know ukuthi the government of KZN is currently formed by the ANC, the Democratic Alliance, and also the IFP. Mainly those are the main three parties. And EMK party is not part of government. So MK party is in the opposition bench, and also the NFP is part of that government of provincial unity, GPU. So manje ngathi MK party ke khona ishuthe seyingxoxweni nabo somewhere somehow. Hey, one thing you must know, ama politicians axoxa kakhulu, thina sika phezulu nje. So hey, for uMagasela Mzobe ukuthi akhulume kanje asazi kusho ukuthini. Kodwa abantu bona hayi impela hayi no. Bazizwa ukuthi hayi. Ngazi ukuthi laba bakhona impela bangene nini kambe uthi sibale. Ma elections bayo 29 May. Kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kube namadoda angawuqeda unyaka e-office phela makunjalo. Hey no, ngiyibala manje nami lento. Kusho ukuthi ngizama ukucabanga ukuthi azobe break i-record. Kono baba ngawuqeda unyaka. Hayi angazi, angikangeni kuya ama-record. Kodwa nje usho njalo uMagasela Mzobe. Sazike bafowethu. Kodwa ke lezo ezangale kwapolitiki ikakhulukazi laphana kwi-MK party. Bafowethu, nansi engivala ngayo. Hey bafowethu kwashuba. Hey kwashuba. Mina bafowethu ngazi isigubu sekhadi sikagesi ngoba ekhaya kunesigubu sekhadi yabo. Yabo uma ufaka ugesi isigubu siveza ubuso obuhlekayo yabo. Mangabe sesophela sithi yabo siyahlila. Hey bafethu, kulezi zinsuku ke kuneyinamba esinikezwe u-Eskom kuthiwa zifake esigubhini yabo. Sizobe sesiyakutshela ukuthi sidinga i-upgrade noma sidinga i-upgrade. Masu 1.1 sidinga upgrade. Masu 2.2 sidinga upgrade. Manje kuthiwa khona esivele sibhala ukuthi ejele. Hey angani noma ngizwile. Bafowethu kuthiwa khona isibhala ukuthi ejele. Uthi uEskom isigubu esikhombisa ukuthi asisa uthi kuswela nje ngomhla 24. Isigubu esinga upgradeiwe ngeke sisalimukele ikhadi ugesi ngeke uthengeki. Endikusho into elula kusho ukuthi ugesi ubuthi amuza mahala hayi uthi uEskom hayi ke uzofuna nje imali engango 6000 that is what Eskom is asking for 6000 inhlawulo leyo hayi bafethu ekushubile hey ushubile abantu bahamba baba Eskom ngoba manje basenkingeni bathi ubuhlungu bonke konke ke lokuba futhi ngeke ngabone ukuthi in Johannesburg khona ngisho oze washona bi queue ngendlela abantu abama ngayo kuma queues isikhathi eside so kubuhlungu ke lo angazi ukuthi uEskom angenzani ukuthi abantu basizakale. Kodwa nje bafethu, hey, awuzame na ukubheka mfethu. Ngena nje kuwebsite yaka Eskom, funde more about this thing and try to get your things in order. Angeke kube mnandi man. Mosungumba ikhadi lakho lingasathengeki. Aba kungasayibuka i-podcast radio and stuff manje yabo. Kesa usekho phela yabo. Aish, yeah, just think about it. This is podcast radio and stuff. Kamala Ntokozo Tshapa, mgcwele ngawe. Gcwele nje kakhulu ngawe. Sasekuseni. Uvuke ekuseni, check i-episode yethu ngo-9 ekuseni. Ngizobe ngiphethe ugabhisa kunto bekukhulusi. So we still sobabili, so this interviewer, somebody who's a great man. He's a great achiever. Let me give you a hint. The person that we are interviewing tomorrow is a founder. And what he has founded has lasted for 20 years. And it is not anybody who can be a founder of something and be able to sustain it for 20 years. And that is why I commend him and I raise off my hat for him. Spend some time and listen to him tomorrow. We speak to him about the project that he founded and he has grown it for 20 years. We talk to him about, you know, the people he has mentored. We also speak to him about politics. It was so amazing to learn ukuthi ungumuntu nama views angakayana kwezepolitiki. 9 o'clock right here on podcast radio and stuff. Don't forget to subscribe to this page and share this page, and don't forget to become a member. If you become a member, you will contribute 9.99 rand a month, which is just 10 rand per month. By doing that, you are assisting this podcast to grow, and we can continue to engage you and give you good content. It's podcast radio and stuff. Kamala Ntokozo Tshapa.